is one name. Bia kan kuzeregi, simple and effective back to sender. You are not progressing. Ine mo carry bad luck. Ine mo rejection. Ina ari oria. Mana oria he ku ha na ne ngo no ogwe no ngo ana ku ha na na. In fact, ndo ki gbara gi gari. Iche kicha ihe na emi na ndu go na adigi ka enwere onye aka ya di na ifa na eme gi. Ya, odigi ka aka mmadu odi na ihe na eme gi ka aka ogware. Bia, made him this back to sender. Iga hu ihe ga eme ni. Ngwa tupu m na aga n'ihu tinye aka na share button nke to sara m ozi ya. Thank you for sharing. Kpotere m ntụ. Yes, ntụ ahụ mgbe e sichara nri na nkụ ntụ nkụ ọwụghị ntụ chako kpotere m esicha kpọpụtara m ya. Ikpote ntụ a n'abalị ị pụọ n'èzí. Agbakwana selpas n'ụkwụ. Ikporo ntụ a n'ofu aka gị otu ọ dị ebe a. Were esi kedu onye mere m ihe a na-aya m? Kedu onye si na m agaghị abụ uru n'ụwa? Kedu onye si na m ga-atagide ahụ baa n'ili? Kedu onye ọwụ? Ịsị dịka m na-ekporo ntụ a na-ajụ onye ajụjụ a na-eke ori afọ nkwọ. Onye ahụ otu a ka m sikwe sendịrị ya back to onye ahụ mere m ihe a na-eke ori afọ na nkwọ. Ikwucha iwere ya ghefee n'isi gị 7 times. N'abalị ka ị ga-eme ihe a ighefee n'isi gị 7 times iwere ya. Werezi ekpo onye n'aka abụ otu a blow ya mee ka ọ pụọ n'ikuku banye na be gị. Ị ga-ahụ ihe ga-eme ngwa ka ọ dị ụmụnne m. Bye.